nategereje uko mucye yuko bwije nari nkurindiriye uhaguruka nsanga ndagusanganira kuko komerewe nukomeze nicyo kimwe ufite ijambo ubitse watinye ufite ibanga washinguye rikomeye ariko ndarihume kandaribona ndaryumva dore rirahinduka buri gihe turi kumwe oya wiremererwa ntagihari cyo gutinya dore ndategereje ngaho nganirira
Yeah.